Kia ora, I'm Bo, so I'm going to be singing a waiata, and it's called Te Ata Mahina. So let's get it started. Ko te ata mahina, ata tuhi, ata rapa, maia te putanga, oh, tamanui te ra. Ko te ata hapara, maia te pū. Kita fire, kita marma. Thank you for watching. I'll do another song.